si fitishimye mutima hari mpamvu yunishize ne mushima uyu munsi fitishimye mutima.
Thank you.